Tokomahanga tāngata I hui ki te hapori o te mata o rongo kako I ngārangi a whakatānei ki te tautoko I te wahine Māori I panaia nei I tētahi papatākaro o te rohe nā tana moko kauae. Hei tā Jay Scott nā tētahi wahine Pākehā te whakahau ki āia kia wehe atu ia I te papatākaro nā te anuanu o tana moko. I haere a Regan Paranihi ki tēnei hui hei kanohi mō tātau o te karere.
He karakia ki a Wairia I te mamai I tau ki runga I ngā wāhine mai moko kauae.
Ko piki te ora o ngā wāhine mai moko kauae, ko whakapakari te tū o ngā wāhine, ko mau moko kauae, rātau e hiahia ana ki te mau moko kauae. Ki te whakaora ai tō tātou ao Māori.
Tohi a taku kiri te hi o te wai.
I whakaopeti ngā wāhine mau moko kauae, ngā tāne mau mataora anō hoki, kia patua te kino ki te aroha.
Ko te aroha, te pūtake, ne? Ko ia tonu ko te tūāpapa.
Koinei te papatākaro I whakahāweatia e ētahi mema o te hapori e tētahi wahine mau moko kauae e rua wiki ki muri. Āhei tā Heather Skipworth e hara tēnei te ahuatanga tauhau ki konei.
I used to live in Maunga Whareau, which is Havelock, and we'd be running along the pathways, my husband and I, two non-Māori with their dog, wouldn't move out of the way, we'd have to jump on the footpath. But we always have to live in hope.
Hei tāna anō, he tauira tēnei kia whai mā tauranga mō inei momo āhuatanga.
We need to not just educate tangata tiriti, but our tamariki. So I spoke to my mokopuna and my daughter, gave them a concise version of te tiriti, just so that it's not a surprise.
I karangahia te kaupapa nei, hei āhei I te hapori, kia whai māramatanga ki te ao oni wareka o mahutonga anō hoki. A e māramana te kite, e tipu matomato ana tēnei taonga.
It's a beautiful taonga that came from the old world, and it is part of us today, and it is part of us taking us into the future.
Tino ora nei, ai. Te moko kauae me te mataora.
Tā moko ngia te ao. Koira te urupare a enei mana wāhine ki enei momo whakahāweatanga. Regan Paranihi, te karere.